Kuhasula kumpaka tipeze jolowa Kilimika mpaka tipindule Takataka mpaka tikolole Kilimika mpaka kupeza zosowa Zosowa zapezeka tisangalale Zosowa zapezeka tikondwelele Sindifuno kalangati waulesi Koma ngobempa, ndaru kalidwa kupempa Takwila nchito, olimbika ndisiye Zomwe ndabeza zondaki, zomwe ndimafuna Takwila nchito, olimbika ndisiye Zomwe ndabeza zondaki, zomwe ndimasaka Zati sentilezo chita mpulani yanga Zati sentilezo chita mpulani yanga Taka taka ndati mwezi wonse Tamanga tamanga lelo ni zangalala Jimbongole jage jose jatela kumowa Kalila ngongole kuti ya zingole zela Haka ngobweza mpaka kukongola hina Zaga nkumata nyumbayo sana mangebe Zaga nkumata honi sana gulebe Nimwese emwe yeji sana gulebe Samu sintilezo jira mpulani yake Taka taka ndani mwezi wonse Takwila nchito, olimbika ndisiye Zomwe ndabeza zondati, zomwe ndimafuna Takwila nchito, olimbika ndisiye Zomwe ndabeza zondati, zomwe ndimasaka Sati sintilezo jira mpulani yanga Sati sintilezo jira mpulani yanga Taka taka ndani mwezi wonse Tamanga tamanga lelo ni zangalala Nogonda zake zose ndisa chabe chabe Palibebo chabu ino ndisa chabe chabe Anza ogumo wako wama gula ndiwo Iwa mangobwe lako osa gula ndiwo Pangi ngodi mpaka kuwa tamangita Sigi simi yezi kuma sana lebi lebe Koputa kulipi la puloti ino hai Malenti mose niko kama ngomukana Takwila nchito, olimbika ndisiye Zomwe ndabeza zondati zomwe ndimafuna Takwila nchito, olimbika ndisiye Zomwe ndabeza zondati zomwe ndimasaka Sati sentilezo chita mpulani yanga Sati sentilezo chita mpulani yanga Taka taka ndati mwezi wonse Tamanga tamanga lelo ni zangalala